Ko tāku ki te hunga rangatai, kia tūturu ki te kupu, kia mautona ki te kupu, nā hau te kupu I teto, nā hau anō te kupu I whakatinana. Ko koe tūnuru ko te pau whakatinana tanga mai, te whakapoko ko tanga mai o te kupu. Kia mautona ki e rā kōrero. Kei muri a koe ko te tuarongo o mātua tīpuna hei tuara moho, e rengira ko koe te amorangi o tō waka I tēnei wā. Kia kaha koe I te whakahau I tō waka me o kupu kōrero. Kātai ka puta mai te kore mako nei. Hau, taku reo, whakoto koto no, kātai tēnei ka hala mai te, tāhu o tona re. Tata, he mo au te kata, I said, bai, kare, yo, you're on, dude.